Let's go, let's go, let's go, let's go.
Sala ta sawati di onina doka haruna na gode barkamu da sala.